na yata si... Wala na.
Thank you. dong.